I will hit you with a baseball bat, Rookie.
Ouch. That hurt a lot. Wah 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 wah.
Ha 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 ha